Leave that one at trotting and then drop this one down. This is like the feet.
This is the post.
Yeah. This is here is 9:13. Prompt soccer.
Oh, are we all synchronizing this? So that's good. I feel like this is a good way to break down the story.
Why are we all lined up?
I just put it in.
I suppose we can
Ratio is 2-1, what do you think? Ratio is 9-1.
Oh God!
Whoa!
Yeah. Wow, that was impressive.
Da 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 da